As human beings, we are social animals. As social animals, we are good. Saka amazadi wa pasi ne pfungwe ngo pfungwa kuti ndakadzvanyirirwa asine ma operation olympics anonzi machini
Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.